Elisha abona ho a hweletsa a re ntate ntate kolo ya Israel le bapala mi ba yona ibile ha sa mona a tshwara di apagotsa hai a di ha hola go totse pedi a thona le kubo ya Elia e o le nguye a boela a ya ema le bopona Jordani a nka kubo ya Elia e o le nguye a phuta metsi ka yona a re o kae Jehova modimo wa Elia gobane le yena a phutle metsi a arogela ka nqa tse pedi mme Elisha a tshela
amenelasmelelona
fumana bukeng ya Estere
sekgoleng matile ka Ester
kgaolo ya bohlano
chapter 5
botswake maleng ya pedi
Siafunda everything ye qalayo.
Tsatsina boraru. Estere apara siapa go sa haisa bufumahani. Ne a ikhaisa le balele ka hare go ntlo ya morena. Ka pele go ntlo ya morena. Morena a dutse go ne nya mmuso wa hae. Ya morena maloka le monyako wa ne. Itse ha morena bona bufumahani Estere a ile balele. Afumana mohau matonga hai.
Hai.
Ne morena anana beletsa Estere le gela khautsa le letsohola hai. Daba Estere o atamela a amantla ya lere. Morena a re ho yena o ho mofuma ha di Estere. O na le taba efe. O kopa e.
Hai.
Le ha o ka kopa karolo ya bobedi ya mmuso. O tla.
Ha.
Hai.
Basalu babote lengwa tia zimbini umlaeza kini Ama juga baba kulum laiza. Ingwa kilezi. Apelu la impilo. Let kamsanga. O baba uke. Baba kadu. This is our tour, let me follow you. You mean I'm there, tell you. What about Tony Postolo? And you know, you can see what you didn't want your police. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah.